nego nade, gidwarange nade. Nikech samoro jok matimo gigi bend gin mana jok ma wang'eyo. Jonjore gi moko jok ong'eyo, to samoro ng'ato bende oluor. Koro kaka itimo information, bende samoro ng'ato wacho ni kotero, dipo ka odwok wach ne ng'ama no ofulo no. Koro mago bende jo police gi jok matimo security, wati gi community policing mondo watem kaka wanyalo rito alworawa. Nikech sani iluor makata kiwuotho kidwa dok ot. Gin jok ma gin jonjore mag nige asira magoji to neko, ok gidwa kata mayo ji kende. Koro mago bende mwadwa rango ni wadwa timang'o mondo kwa neno gik machal kamago. Walosie ka jopiny mondo waranga alworawa. Koro kata koket floodlights, koket security, mondo kuone ma ji wuothe nitiere mudho, kik wane ka mudho nitiere. Mago sirkal nyaka ket. To komak ng'ato, yalo kes ni bokao seche adi ama komak ng'ato, to obo wuok mana kiny to doke weche gi kaka kawaida. Mago mamiyo ji luor makata ok inyal kata fulo ni mayo timre kama nikech ng'ano pod boduogo maiya mahinyi kabisa.
Matene ni nyalo bedo ni nitiere kaka jomaundugo bende nitiere kaka otudore matin kod obila mamoko komaki tiweyo thuolo bang' ndalo machuok. Kata kamano, ere kaka nok mar arita chocho ratiro mar jodak ma Kisumu nikech nyaka sani kata ka ne wawinje wechewa manyiena makawuono.